Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami uzithandekile emhlanga asizweni umhlonishwa esixoxa naye namuhla ezibetha ngegama
salibonani ngiyabingelela okhulumayo ngusikhulekile Boboza Sibanda ngizalwa esigabeni sembakwe ePlumtree kodwa ngihlala ePlumtree ngokwakha kathesi ngiyakhe eDombodema ema-resettlement. Okwamanje ngikhuluma ngise-Washington DC. Yimi engiyakha isikolo esegasavu okuthiwa iBeacon Hill Preschool. Bese sihlelile sibili isikolo ukuthi konke kuqale lama teachers sayenza ama interview sizithengele ngemali out of pocket imibheda abo mama trust lawana njalo ngoba kuyabe kungabantwana abancane abe creche bafanele belale so kulendlu especially enap room okunye amabhuku izitofu ngezokupheka besingakahlanganisi labadala kathesi kuhlelo lolo esiluyenza okwamanje ngenxa yalelo njalo ubhubhani lwe-COVID-19 abaphekayo bakhona ababili esilabo abalezetifiketi zokupheka ngoba Thedo uthi kufanele siqhatshe abantu abaprofessional abatrainiwe ukuthi noma kungabe kuqhamuka umlilo ekhitshini bebekwazi ukuthi umlilo ucitsha njani belandele imithetho yabantwana ukuthi bazi ukuthi abanye abantwana balama allergies kunabantwana abanye abangayidliwo chi kungasi ukuthi kumbe bale allergy but ukuthi bakholelwa ifamily yabo ikholelwa ukutheni kabadliwo nje njalo kulabanye abantwana abangayidliyo le nyama kumbeni ezinye izithelo ezithile kuyabe kufanele ukuthi umuntu wakhona ebe lonanzelelo
ngezinye indlela ukwakhiwa kwesikolo sokuphelela.
Yebo, indaba yokuyakha yona yaqhubeka kuhle sibili. Kwayakhiwa kwaphela sayenza lama decoration bese siyenza ijurahole. Nje siyakha one side ngoba sile plan yokuthi kungenzeka sicele njalo abe council besincede laphana bephindezele indawo yethu okwenzela ukuthi maybe ma inkosi ivuma siphindezele kuhle kube yiprimary school epheleleyo la ukuthi singanikezi abantwana ihigh education ecreche then mase bephuma laphana sebesiyaqala ugrade 1 kusiya ku-7 bebe besiya kwezinye izikolo iPlumtree khula kanjana lelokichi lethu leleyana likhula kanjana kulabantwana abaningi sibaphathise ukwenzela ukuthi abazali bengabi behamba amabanga amade behambisa abantwana kwezinye izikolo mase beqala ugrade 1 labo grade 2 sibe labo khona phaneduze.
Yiziphi ingxaki obhekane lazo kulolu hambo?
Uhlupho laphana iplumbing yayingayenzekanga kuhle kwakuyena omunye la wayenza iplumbing labo injiniya be-council babuya bazobona lapho kungayenzekanga kahle basitshela ukuthi siyenze njani sayenza kahle wonke umuntu wajabula kwabuya abe environment labe fire department babuya ke labo bayenza inspection basitshela izinto ezifunekayo so besifune imota eyakuthwala abantwana njengoba sile advertisement yethu ethi ukuthi pick and drop lowo muntu wagcinayo esecishe ifoni engasabambi le foni sikhuluma nje imota yabantwana yesikolo ayikho yabhadalela imali kwabhadala lamathaya amatsha ukuthi mayisuka ngale mesina ihlivele isuke ithwele amathaya amatshayo efakwe phakathi konke kuhambile konke kulobile ayi sothembela kuNkulunkulu ngiyaziyo ayikho into esingayenza asikwazi ukuthi imota sizayithatha noma singavula izikolo kumbe ugovernment engavuka ethi uyavula kusasa izikolo thina zabe singala imota okwakathi Nyakenye size sikhulume ku Studio 7 kwabajabulisa kakhulu abantu ikakhulu abantu abesigabeni sakithi eMbako abaningi bangihalalisela kakhulu njalo abaningi babongela ukuthuthuka ikakhulu isigaba sakithi sasePlum hayi kwathokozisa kakhulu lo mndeni wami wathokoza kakhulu ukuzwa sesikhuluma emsakazweni weStudio 7 alanoma ngubani engajabula sibili uma ulesifiso ufisela omunye umuntu into enhle
ubusekhaya kunsukwana ezedluleyo bekunjani
Yebo, ngisekhaya sibili ngahlala okwenyanga eleviki lamalanga phose amathathu. Umkhuhlane we-COVID-19 waphazamisa kakhulu 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 uhlelo lwami engangiluhlelile kodwa ke akusenani ikwanisile ukuzenza ezinye noma nje kade kumele ukuthi uvuke ugindelela lakusasa uphinde futhi kuthiwe buya next week ubuyele futhi ubuyele uhambo lokuzinyathela lokutshonele ofisi enye kodwa ke hhayi ngihambile sibili ngiyangenile ama-ofisi kakhulu aseplumtree hhayi ngangene wonke kwehluleke ukuthi ngiye kweyaseharare ngagcina ngithumela-ke amaphepha aya eharare nge-DHL then siyenza i-communication le-minister of education eyasegwanda over the phone kodwa-ke ngithi hhayi bantu bakithi ngesikhalanga kuthiwa lembeleka kwedambata ayigowa asithembeni ayibhataneni tihingile hangwet kolulama tisingapele chohula ayibhataneni tisimidzile nzimu notibhatisa titembedzele tihingidzane kodza kukalulama tisingapele chohula ndovoka
leyo bekuyingxoxolo nkosazana sikhulekile Emelia Bhoboza Sibanda wegasavo ePlumtree olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington.